baluka na yeye kana nata?
Ndio
mwa. Hao wanasema tunabaluka na yeye. Haya DJ tupe kitone.
Yo, I'm a man of my word.
sama yu nengo doa maku nengo doa monze maku nengo doa monze na maku na wamanga kali bane doa isu iwe doga zesta la mengala